Wesley afuna omukyala watusuubiza embaga tulize netukoowa olololo ofuna omukyala watusuubiza embaga tulize netukoowa
Wesley
ebyakogeze mwana mumunana
mu bantu bonna soniza bidde kubasa kubanga kino ekintu gwe genero
Let's do this. Let's do this. I need to go.